honetsi ni aye sonne niti wewe ni ene bo haleluya sikukutsu
sikukutsu
ungangitani nina yesu ungangitani nina yesu so
kombela ri vhathu vhane hafha kha hei bada yo bva kliniki vho paka dzigoloi kha vha ri thuse nga u vula ngauri vhathu vho no khou vhuya vha tshi khou bva hangenini ha thabelo vha khou balelwa u fhira ngauri goloi dzo thivha nḓila. Zwino ri kombela ri vhathu vhoṱhe vhane vho paka dzigoloi hafha badani ri tshi khou yela nge lurumu lwa kliniki kha vha ri thuse ngauri vulela nḓila ri ḓo kona u thoma. Vha khou balelwa u fhira ngauri dzigoloi dzo thivha nḓila. Mudzimu kha vha ri fhaṱitshedze ri khou zwi ita nga u ṱavhanyedza uri u kone u thoma u shumea zwavhuḓi. Ri livhuwa.
Oh.
See? Praise the Lord.
tova tsinsini na uyo thoma mushumo washu hoyo va badori thusa vhone nga u cooperate uri zwithu zwikone u tshimbila zwavhuḓi mudzimba ri fhatutshedze na kha matshiloni haya ḓuvha ḽa ṋamusi zwino khezwiḽa vha khou dzhena nga nḓila eneyo uri mbo ḓivha ri tshi khou yo thoma mudzimba ri fhatutshedze DJ kha ndi ḓo wana luimbo lu songo to lapfha hu swika vha tshi to fhedza u dzula fhasi vhathu havha. Rimbo DJ Aru denya na rimbo horo DJ Kama mpenya na rimbo horo we abane dzikorani dzawe in demonstration of what they used to do together. Saluto!
Salute, General Salute. Salute, General Salute. Salute, BMF Salute. Salute, BMF Salute. Salute, Miaspara Salute. Salute, General Salute. BMF Salute. Salute. Abashwe Babanabaloya Abashwe. Abashwe Babanabaloya Abashwe. Abashwe Babanabaloya Abashwe. Abashwe Babanabaloya Abashwe. Salute BMF salute. Salute BMF salute.
Salute salute. Salute salute. 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 Wederenga muraro muya mfo wethu otwa ro therichi mufuna. Mfo wethu ederenga muraro rdo dzwa richi mirelo mishimo yabo yavudi. Masipara vachirifuna achifuna mwana munwe. Mutukana asina vuchiva, mutukana ono jia muta, mwita mwana miyawe. Mutukana ane hana zabaya, mutukana ane. Eish, raro da bela zinjikaye. Salute! Salute!
Salute BMF salute. Salute BMF salute. Salute Maspara salute. Muya wa TV yederenga mraro. Robaisara zihuru TV, noribaisa. Utuano wangu wazwa budi katimu. Salute TV, salute.
Salute.
Salute BMF, salute.
Salute.
Salute BMF, salute.
Awe, 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 awe. Awe, 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 awe. Ndiyane pala nga mdarombaro. Ari zite nga zengele nga drene ila. Rei saluta ngoraro bana bamkara. Away, away.
Rodi Buangamanda, Zozibachkoji and the Rabachkoya, Zuloni, this Koran Zawem, DJ, let me have a song, Zozikovatan Rabachkoya, Bakuan and Dil. Work with me, DJ, don't be too slow.
Sweet na
Ndolivuwa DJ. Hallelujah. Kano wefeba kuhita amen. Amen ya wisi ngurina nisera mtsiko. Ndiri hallelujah. Kandife amen ya wundiri hallelujah. Ungatutuwa umbu zero to dira wita zwezo machio ni aduwala na mwuzi. Bwone basa to gomela bangaita uribafu umushumu uchiko kondo frisa zini wakufuno kondisa zoni. Hallelujah. Hallelujah denin la blue. Hallelujah ngani ngeyo. Yeah, that's right. Hallelujah ngane pa. Ai, hei ngapa ina problem. Amen. Niri hallelujah. Yeah, roto dira wita zwezo. Bana ba makarito to gomela kuma. Rikonya gamanda avu azone kani. Basongo ya batendo wana na bone bakotsika ya bamuta bonole meli wa zwe dana mara ne kavare ne kare bane kedze manda zoruga hezo tere riko namara zwithomisa hezwi kandi do wana luimbo ri chiko bvapo pasi mudzimba ri patshedze ri luvhumele rothe kandi do imba rothe basongo tendo fumula karimbe rothe kandi bafye bakoyimba ndi bafye bakoyimba. Nani nge dende ni pasi kani mefeba kwa imba. Roto dela zwenezo. That's right. Arimbe nga manda. Basongo tendo ufumula, basongo tendo ufumula, bachimba zwi ya ripodza. Aba imbe nga manda, aba imbe nga manda. Nani ngeye mrau, karimbe, auna na zwi ngweni. We are just here for that. Impeni pa kandi bafe bakoyimba ari bafe bakoyimba riko doede dza sole hapa riko doede dza sole riko to dabone bachimba nga manda. That's right. Thank you. Redombera bafunzi bashu mabone mutangira bade bari vhele mushumo nga tabelo dzina la Kristo Yesu. At the same time must choir be ready ndi khombela ba khodanga no phanda.
Carbon. Baba dzinani la manda la muchitsi washu ane aba Yesu Kriste nangano machelo ni mudzimu wanga ri dova rata phanda swipato chavo nga uri nga rothe ari koni ri kho va ramba mudzimu wanga musi ri tshi kho thoma hoyi mushumo ra ri Yehova kha va ri range phanda Yehova kha va ri farise uva zwino usika hoyi mushumo uchipela chilidzi chao murena kha tshilalame kha muthu muṅwe na muṅwe ndi tama u kumedzela programe hei zwandani zwau ne ndi ḓivha vhone vha tshikona vha kha ḓiyo zwi ita mudzimu wanga ngauri ro vha vhona mudzimu wanga vhone vha tshiima na rine vheke yoṱhe nga ngoho vha mudzimu a salatedzi na namusi mudzimu wanga ndi amba ndi tshi tenda ndari mudzimu wanga vhone vha ri vha tshi amba ipfini lavo vha ri ane a tenda hanga shoni vha dovha vha amba vha ri zwi sa koniwi nga vhathu zwi koniwa nga iwe matshelo na ḓuvha na musi mudzimu wanga mato ashu o khou lavhelesa kha iwe hune ndamulelo yashu i bva kha iwe ndari mudzimu wanga farisa vha muta mashaka na dzikhonani na rine rohothe zwoṱhe murena hu u itela u hulisa na u khotisa dzina ḽavo ri a vha livhuwa nga ri vhone vha fulufhedzee dzinani ḽa Yesu Kriste rothe kha ri ri amen.
Ro livhuwa nga maanḓa ma MCC Masquire ri khombela vha ḓe vha ri nekedze at least one or two song ri mbo ḓi vha ri tshi khou ya phanḓa mudzimba ri phathutshedze.
Muchimbiza mushumo rotela zwezwi. Ba muta ba kokona na mashaka na dzikona. Nena bone rotela zwezwi. Zwa uita uri ba muta mbiru dzavo dzipope. Hallelujah. Mata sona. Mata sona. Mata sona. Mata sona ki mata sona ey mata sona ki Mata sona kibu pila Mata sona ki
livhuwa nga maanḓa MCC Choir. Ri ḓo vha ri tshi khou wana luimbo ri tshi khou bva pa kha DJ. Ndi ḓo vha ndi tshi khou yo humbela vho Mr. Mathavha. Vha ḓo vha tshi khou ḓa ngeno phanḓa ḓo ri ṱanganedza roṱhe dzina ḽa Khristo Yesu. DJ.
Tshifhinga hetshi tsho u ḓa hafha nda ṱanganedza vhathu musi ndi sathu ita hoyo mushumo ri na mahosi ende na hoyu o we ra kuvhangana ngaye ndi ṅwana wa mukololo wa tshikororo zwino musi ndi sathu vha ṱanganedza ndi ḓo thoma uri kha ri lu mutshimbidza mushumo hu na dzi philosophers mbili dzine nda dzi funesa philosopher Plato na Aristotle vha amba zwinzhi vha amba zwinzhi mara kha ḓuvha heḽi ḽe ra ṱangana ngaḽo ndo vhona vha songo ambesa zwinzhi ndo pfhesesa uri ndi dzhie zwine bibili ya amba zwone bibili iri ḓuvha ḽa u begwa hawe a ḽi fani na u ṱuwa hawe ndi khou tenda hezwo uri tshigwada tshoṱhe hetshi tshine tsha vha hone hafha ḓuvha ḽe
ro livhuwa ri khombela muthu o faraho key dza mobile fridge please kha vha ya fhaḽa getheni vha khou ṱoḓiwa lwa tshihaḓu mudzimu kha vha ri fhaṱutshedze
ḓuvha ḽe TV a begwa maternity hetshi tshigwada tshoṱhe tsho vha tshi siho ndi zwone ro vha ri siho mara heḽi ḓuvha ḽa ṋamusi ḽi khou konfema zwine zwa vha bibiliini zwori ḓuvha ḽa u begwa ha muthu a ḽi fani ḽa u ṱuwa hawe a ḽi fani na u begwa hawe ndi khou zwi ambela hezwi ndi tshi khou ri vhathu vhoṱhe vhane vha vha hone hafha ro ḓa u vhulunga masalela a TV ndo vha ndi tshi khou zwi amba vhukati ha vhege hafha ndi tshi khou amba zwa uri u itela uri ri si sale ri na thaidzo ya uri TV a ri ngo mu vhulungisa zwone kha ri mu vhulunge ri tshi zwi ḓivha zwa uri a ri tsha ḓo dovha ra mu vhulunga ti ḓivha vha khou tshi pfhesesa na kha ri maintaine order ngauri a ri tsha ḓo dovha TV ra mu vhulunga arali ra ita mistake ra ita mbodza zwi ḓo ri haunta vhutshilo hashu hoṱhe nga maipfi hayo ndi khou ri ndi khou ṱanganedza vhathu vhoṱhe vhane vha vha hone hafha zwihuluhulu vhalidzi vhahulwane vhotlungwane vhotlungwane a thi ḓivhi uri ndi nga vha livhuisa hani ngo ṱhogomela hoyu muthanga u vhuya u swikela a tshi vha hafha hune ṋamusi ra khou ri ri khou mu vhulunga vhone vho shuma mushumo muhulwane nga maanḓa une lushaka lwa ha tshikororo na lwa ha makhale na vhoṱhe vho zwi witinesa ri khou vha ṱanganedza ri khou dovha ra vha livhuwa vhafunzi a thi nge si ambese zwinzhi havha vhana vha tshi amba vha ri baba ri khou vha ṱanganedza hafhanoni ndi khou vhona tshiṅwe tshiambaro zwino nṋe ndo vha muṅwe murado wa tshiṅwe tsha tshine tsha vha na abbreviation ine iḽa i no pfhi BMF mara i tshi khou ri Black Management Forum. Mara ndi khou ri vhe ini no ambaraho hetshiḽa tshiambaro ri khou livhuwa no ḓa u fhelekedza zwo salaho zwa TV. Zwine nda ndi nga to amba zwone ndi zwa uri a huna fhethu hune vhathu vha tshi khou vhulunga hu si vhe na dzi ritual. Vha tshikororo vha tshi vhulunga vha imba hoga zwone. Ndi dzi rituals. Vha masole vha tshi vhulunga vha vhulungisa nga iṅwe ndilavho. Mara zwithu zwoṱhe ri tshi khou zwi ita a ri zwi ite nga vhudele. Ri ṱhonifhe ipfhi ḽe nda ḽi amba ḽa uri TV a ri tsha ḓo mu vhulunga. Hafhanoni ri khou vhona hu na dzigoloi dza tshipholisa. Ndo amba nda ri ḓuvha ḽa u ṱuwa hawe a ḽi nga fani na ḽa u begwa hawe. Ndi ngazwo ri tshi khou vhona vha tshipholisa vha hone navho ri khou ri ri khou vha ṱanganedza. Nga iṅwe nḓila ndi khou ri kha ri shume hoyu mushumo woṱhe ro vhofholowa. Mashudu ṅwananga, don't stop crying. Don't stop crying. Ni lile. Na vhoṱhe vhane vha vha hone hafhanoni, ni lile. Don't stop crying. Vhane vha vha tsini navho havha vhathu, kha vha vha fhe maḓi uri miṱodzi tshi fhela i wane i tshi khou rifiliwa. Nga maipfi hayo oṱhe, nṋe ndo imaho hafha sa murathu wa vho Madaji ndi khou ri ndo vha ṱanganedza. Ndaa.
Ro livhuwa vho Mathavha, vho amba zwavhuḓi nga maanḓa. Kha ri ḓo dovha ri vhe ri tshi khou wana zwi bva kha DJ hafha, ndi tshi khou yo vhidza vhaimeleli vha muṱa na dzikhonani. Ndi ḓo thoma nga u vhidza vhaimeleli vha muṱa, ndi ḓo vhidza vho Mrs. Tshikororo A, vha ḓo vha vha tshi khou ḓa ngeno phanḓa. Mudzimba ri fhatutshedze, let's get a song. Vho Mrs. Tshikororo A vha ḓo vha tshi khou ḓa ngeno phanḓa. Uncle Magic kha vha mbone. Uncle Magic kha vha mbone.
Matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi nṋe ndo ima afha, ndo imela muṱa wa ha Tshikororo na wa ha Hlongwane. Ndi tshi khou ri ri muṱa muthihi, ri khou ṱanganedza muṅwe na muṅwe o ḓaho fhano matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi u vha na riṋe uri ri kone u tshimbidza hoyu mushumo sa muṱa. Sa muṱa ro vhaisala vhukuma, fhedzi ri tshi vhona gogo lingafha ngafha ḽa vhathu vho no bva hoṱhe kha khuḓana dzoṱhe dza shango, ri pfa mimuya yashu i tshi fhola, ri pfa ntho dzine ra vha nadzo dzi tshi fhola Namusi dzisangato ufora nga utavanya fedzi. Rifa richi zivuru wango richero zizivar. Rineba mutari kuriba chubote votangane zeya. Riba chubote karishu mengandira inera do direkti wayone nga zi program directors. Arali huna vaneva fauri huna zineva kuzito oda. Kaba rikwame rinesa vamuta vado kwa ma program director ridiva azazori variba kutoda zikene na zikene. Vudziki vune hava hone ngandira yera choma nga yo hei program. Rineva mutari kuhumbela urikabube vudziki usika richio guma magumoni ahei no program. Huna vala vaneva koto dauri vatu sale yenga zwa unwa kana zwa pambana nao sandu tuku kana mupo kubaviza vase zeka chanda cha ula vado wana huna fetu uneva nga tusale ya hon chingwa na chingwa chineva toda kabari kwame kana chingwa na chingwa chineva fonga raba kuhanganea samuta kabari kwame fezi chinenda dofeza nga chondi cha uri rineva muta riko ulivu wa riko doba ratanganeza mungu na mungu dauri tikeza risa hangu ichi polisi acho dauri tikeza na vote wa murayo wa refan riko humbela wa chubote urikarishume ringa fasi ha murayo na vudziki vune hava hone zino kabu kontinue usika richi fenza. Amen. Muraro kaudari.
BJ. Listen to me when I'm talking, say. Re the dobara barich koi sa panda na mbe kanyam shumo hei. Kaban terendiyo ndiyo bidzane ya dobara. Ndi dobandich koyo bidzane doba koi mela di siblings. Ane ya bambo so ash doba chiko dange no panda. Mzimbari pati cheze. Hallelujah. DJ kande wane rimbo mboso kumbra adenge no panda achiko doi mela di siblings. DJ. Rekombela the siblings zote zidenge no panda. Zizo shidoba chiko imela the siblings zote zibe zinge no panda. Mzimbari fatshezo. All the siblings. Kombela riba zinge no panda. Mzimbari fatshezo.
Don't tshimbili ṅwana mianga o fo vhava na tshilo ndi na tiko tshi ḓo fhela anytime soon ri ḓo protectiwa nga nnyi tshivhi no ri vhaisa o baleliwa No one to go out to TV. You don't have to find it any time to go to the mean. This is a terminal brow of reading. Don't it over? Don't finish someone I'm younger. Mi wana deranga mlaru
ndi mukomana wa Thivhilili ndi mungana wawe wa Tsinisa ndi tshilisa naye nga maanḓa ndi dzulesa naye vha tshi funesa lushaka ndo gudesa zwithu zwinzhi kha TV ndo guda uri na mukomana wa imeleliwa nga murathu ndi khumbula muṅwe wanga 2016 ndi wana accident hafha apa shaya ndima zwithu zwa nga zwa singo dzudzanyea hu tshi tea accident ha lovha na mungana wanga kha accident nga maḓau tsha nga 6 nga matsheloni murathu wanga mpfonela ri mukomana ndo pfa mafhungo ndi a vhukuma na nda ri ee ari a vha yange phethu vha swika vha ri vha khou ḓiraiva nṋe kha vha ye hangei mapholisani upfhi vho shavha vhone nda ri ha ndo shavha mufhethu ndi pulukwana ari hayi a vha ri huye nṋe ndi swike ndi ri vha khou ḓiraiva nṋe asi mafhungo hezwo zwithu that's the love that I had from my brother hovho luni lufuno lune na ḓivhudza uri kha dzhene khomboni nga ndavha dzanga a tshi ro ita tshithu tshiṅwe na tshiṅwe kha family first phone call ine nda ḓo i wana a tshi vha tshi khou bva kha TV a khumbudza uri mukomana una mafhungo aya kha ri litshe zwithu zwoṱhe zwavho zwa tshiṱaratani ri thome ri dzudzanye zwa ya he loved his family all of us siblings vha kule na vhatsini he loved his daughters dearly all of them so lufuno lwo nonga lwa TV lwa lo siho ni nga ḓivha ni tshi muḓivhela zwiṅwe vhiwe mara rine sa family ra tshi ḓivha uri TV ndi ene muthu ene wa ṱanganyisa nṋe ndi a ita ndi tshi bva nnḓa tshanḓa nyana tshiṅwe tshifhinga ri khou ḓi tshila nayo mara the only person who reprimanded me was him uri no what you are doing is not right kha ri zwitenge nḓila o vha sina mbilu yo vhenga tshi funa vhathu a tshi funa nga vhathu and namusi ri tshi aluwa ra tshi dzula nga he was the favorite grandchild of my grandmother vha tshi kona u dzumba ṋama ya sina vho dzumbela ene nga nḓila ya vhana lufuno kha rine roṱhe nṋe nda ndi muhulwane ra khou ḓi aluwa na takalani uge na vhagwele na future ra tshi dzula hanefhaḽa kha the room ri vhanzhi nga maanḓa mara TV will always be that person who shares everything with us so my brother I've seen how brave you are you didn't die a coward and will always be with you. You are a legend. Salute.
Machiro. Nungazina defi someone to any freedom. The proper TV is one. Mkoma wangu nsia ndisa ngoto la velela. Ndo bandichi mfunese ndena indi zuru ya mfunangambili ya weyote. Swinga zuri ndichi bandichi kwa vanda chanda hii. Mia ngaba kwa mene ambuisa ndirani. Mkoma wangu obo ene mtuene. Kazu tuzo vaundi ena chinyi mapanda. Achi mbuziru kandizu ndi kubia ndirani of the world. Ndiena chintutuwe zesa ure nditezu wa chikoro. Urezu ndaita zashanga unaenda kwa ono. And I'm coming one guy. Namus in the quitters of Vau, Nazo Bambel and Mamboni. Obo and Nevachibaku, Akum with Santir and Diamfunesses and Azurna and Nonarfun, Achimfunesses and Abilia Wayot. Achizurum Zuru Yamfun above the wood. Achizurum Zurumfun and an amendium funesses and Abilia Wayot. Meo de Rangambra.
DJ, speak my language, sir. Rolibuwa. Rodovarichko is a pandana program, hey? Nishidova and Nishkoyovizam, Konaniza, Wazimo Zotopoli, Wokatias Konaniza Wenji. Apa, Onangiwa, Tabang, na silence. Uri Badodabana, my fee, on behalf of friends. DJ Kartang and the Tabang, na silence, Bashkodangalapa. Wo silence na botabang badangeno panda zimbari pat chairs DJ Dishko, I don't know if whether they're coming or not. Anybody can give me a signal? Are they coming? Yes, that's right. DJ?
Salute BMF salute. Salute BMF salute. Choranga ndi ulumelisa vhathu vhoṱhe. Dzina la Yesu ndi ri amen. Rine ri khou pfa ro hulisea zwinzhi sa dzikhonani musi ri tshi vhona vho ḓa uri tikedza nga to rali, vhathu vhoṱhe vho ḓa vha tika naho ro vhaisala, zwi a ri khwaṱhisa uri musi ri tshi khou shuma hono mushumo a ri roṱhe, ri ḓivha na vhathu vhane vha khou ri tika. So nga u ralo ndi ri kha ṱhama ya vhoriṋe, muya wawe u eḓele nga mulalo, naho muṋe wawe o mu orosa, riṋe sa vhathu ri kha ḓi zwi funa uri ri vhe ri kha ḓi vha ri nae, fhedziha kha lufuno lwa Mudzimu o zwi tendela, a hu na zwine ra nga zwi thivha. Ndi nga sia na fhungo heḽi kha vhathu uri kha maṅwalo vha ri zwavho lalaho vharathu a thi tamini sa zwiḓivhi, ni sa ḓo ṱungufhala sa avho vhane vha si ḓivha tshi vha fulufhela. Riṋe sa vhathu vha nga ḓi ri vhea kha musi nga dzi khategori dzo ima ngauri, mara ri a fulufhela Mudzimu uri kha zwoṱhe ndi ene ane a nga ri fhuluta miṱodzi yashu. Zwoṱhe zwine ra nga hanganea ra guma ngao, ri a lila ri tshi gwadama, ri a rabela, ri ḓi nga sa vheiwe. Ri amba na Mudzimu ane wa ri fhindula ri tshi khou amba naye. Ndwa ya vhoriṋe a si ya ṋama, ndi ya u lwa na mivhuso na mivhi. Zwine nda nga takalela u zwi amba ndi zwa uri musi ro hanganea ro rali, ndi zwone muvhi a tshi khou ḓa kha vhoriṋe, kha maṅwalo vha ri o ḓa u tswa, u shidzha na u vhulaya lutendo lwa vhoriṋe. Zwino ro ralisa dzikhonani, ndi zwone muvhi a nga ri fhandekanya nga vhukati, mara ri a khwaṱha nga ri khwaṱhisaho, ri a kona nga ri konisaho. Muano wa hoyu eḓela hafhu a vha a tshi ri kha Namuthane, sun will rise, will try it again. Hezwi musi ḓuvha ḽi tshi tsha ḽi tsha na zwalo, ndi tenda kha uri musi munna owa a vutshaledza ha fana munna owa a eḓela fhasi. Vha ndi fhedze nga mafhungo a fhedzisela ke. Musi Simisoni Bafilista vho munongola mato nge vha dzhia vha vhevhula mavhudzi awe, a si tshavha na maanḓa, mara Murena vho zwi ita uri mavhudzi a dovhe a mele, vha dovhe vha hango uri habe maanḓa khou bva kha mavhudzi. Zwena ndi khou amba zwone kha vha muṱa ndi zwa uri mavhudzi avho a ḓo dovha a mela kha vhuṱungu hune vha vha naho, vha takutshedza. Maipfi o fhedzisela a Simisoni amba uri a sa ṱuwa, musi a tshi khou ḓo ṱuwa na Vhafilista, uri khavho Murena a vha nkhelele vha dovhe vha mphe futhi maanḓa, ndi lifhedze zwe Vhafilista vha ita. Ndi musi Murena a khou amba na Simisoni a khou ḓa mafhungo kha Murena maanḓa, a wana maanḓa. Zwino zwine nṋe ra nga zwi amba riri Murena kha vha ri takuse, ri vhe na nungo, ri tshile, ri tshi isa phanḓa nga mulalo. Ndi ri kha vhathu vhoṱhe vha re vha vha hafha, ri khou livhuwa lufuno lwe vha ri sumbedza lone, na rine lufuno lwe havha vha ri sumbedza ro lu vhona musi ri khou tshimbila naye. Nga u ralo a hu tou vha na manzhi ane ra nga amba, kha ri ite mushumo wavho riṋe nga nḓila ya tshidele ine roṱhe ra ḓo vha ro vhofholowa. Zwavhuḓisa ndi zwa uri ri tshi khou ita ri tshi kha ḽithihi, zwi a ita kha mostre i khou sumbedza uri na vhavhili vha nga tshimbidzanani vha songo thoma vha ṱangana, then ra dzula fhasi ra tshimbidzana zwa langana, ri a kona u tshimbidzana zwavhuḓi musi ro dzula fhasi. So nga urali ndi khou pfa ndi khou livhuwa uri no, zwithu zwi ḓo tshimbila nga nḓila yone. Mudzimu a ḓo ri tonda, vha ḓo ri farisa ngori vho ri tonda ubva ḓuvha ḽo thoma swika na zwino. Kha dzi khonani ndi zwa uri mulaedze wa mufarisa ndi uri muya wa mufowethu kha weḓele nga mulalo, a hu tou vhona zwiṅwevho, ri khou livhuwa. Salute BMF salute. Salute BMF salute. Salute.
you. Re kori wonga manda uswa zino program ya shiko chimbira zavu dinga manda. Hallelujah. Re dobari chiko dobari kwa wana rumbo vaka DJ ya palani achiko ripa a very short track. Ndi chiko yo umbeda maifiono kuva ka antina ka marume. Dobari kubiza Uncle Magic chikoro rubadoba kwa dangeno panda. Bachi kwa daka tivana anti Rukoto A. Bachi kwa dangeno panda bachi korini. We have got something to say. DJ.
Macheroni avodi vathu vothe
vachiri ndi macheroni avodi vone vari ndi macheroni ndi macheroni vathu vothe e vasongo ita hezo tivapo vona vathu vono lemeliwana zvino udolemeliwa valemeliwana vone ralemela na roti zvino itani ya zvino vachi yamba na vone khavambe na vone azvoneka
Tamusi unga thoma ngo ambori chilidzi cha mudzimu kha tshive na vhathu vhothe na mulalo wa mudzimu. Ndo ima pa sa marume. Ndi chiko pfa vhutungu vhunzhi. Nga u siwa nga lisole. Musi lisole lowa it's an injury to one and injury to all. Rivari songo chapelela. And chono babe sandicha uri auna replacement. Kana substitution. Hoyo mudhuru hii. Zwabukuma kuma zono ambe swarunji. Uri lufunu rawe rawa ruchi overflow. Rwa kavara mungwe na mungwe anangabati na engachene chuchipinga. Kana anaya komunida. Do dhibu zisanyana mwraba. Ati dhibu rilizi na lao rimaspara liba gai marai. Uchito ita analisisi we mune wadzula. Wazifore hai. Maspara ndu rizu ya mburi. Chumile yuwa ya kwa ya watuni. Mungwe na mungwe wa chila na hei. Ashi wana chumelo kama spara. Ende asa tomi yao mbura rubili. Diola mtu ene wafa apa nazo pesisela zune apa nazo. Angandamba salas na chitu ofa voneba kavari ya kazu neba kwa todo fukisa zone. Zino nichikore Musili sole lowa ngorali rido disala rishi takucheze na rinesa watu rabonori uchilo uye panda ngandila ya risumbeza ngayoru funo na nenesa marume wa ndogudesa zui njikae oba mtu kundizuone marai rufunu lwa risumbeza sai na respect ina abana yoi ndi fori ndi zvimwe zvinhu zvine razvi farasa rushaka na siblings dzawo dzothe night sazvezvi lai ringa varongo rushaka runeronga ya kure nyana chere mufowetu sa zvine dzikonani dzawe dzamubvisisa zvone nanekhande ndi mufowetu kuti mufowetu zviambori muthu wayani mwana wayani zvavudhivudhi zvino mufowetu ova na miloro yavudhi mihulwanesa inengo vathu vava tshi kha ḓi yo tshila nga vhunzhi nga khaye hu tovorivo sa vhathu vho iri vha ri sa ḓivhi tshikhathi na tshifhinga fhedziha ri funela tenda uri mudzimu vho ri ṋea mudzimu vho dzhia ri ḓo ḓi lila dza maṱo ashu haningei ya murena uri vha vhe vhone vhane vha ri farisa u bva zwino u swikela nga sa fheli ngauri iteli mudzimu a vha shanduki mudzimu vha ya fhulufhedzea vha ḓo dzula vha khou fhulufhedzea ndi tshi ri muya wa masipala Thivhileli kha u eḓele nga mulalo saluto BMF saluto saluto
matsheloni vhathu vhoṱhe namusi ndi khou pfha ndi kwi khou livhuwa tete nama vho ri fhodza dzimbilu ro tenda uri Thivhileli u ṱuwa khou livhuwa vhathu vha Muleḓane vhe na vhane na Thivhileli ni khou tshila naye hu na vhane vha pfha vha na dzi problem vha ya khaye vha tshi khou nyaga u thusiwa a vha thusa ri khou livhuwa ndo fholesa nga maanḓa ndi tshi vhona vhana nga vha hafha phanḓa ndi tshi ri mashudu a na vhana vhararu ani noṱhe ṅwana wa mianga ri kha ḓivha na mukomana vho Jesu hu na Manuel hu na Mthuphi hu na nne hu na havhala vhana vha vha vho dzula vhoṱhe hafha vhe vha vho ima hafhaḽa vho nkhwaṱhisa Hlawulani uri a tshi amba a ri ri ḓo protectiwa nga nnyi ndo vhona vha protect hafha phanḓa vhananga ivhani vha protect vha vhana Vulisani, no sarani khotsi, no sarani mukomana, ni kho tea u londana, ni kho tea u protectana. Vhana vha songo lila vha tshi khou shavha vha sa ḓivhi uri vha yo pota kha nnyi, vhonalani kha vhana. Ndo khwaṱha nga maanḓa hafha ni tshi khou amba, ni khou sumbedza uri ni muhulwane. Mara Thivhileli ovha a tshi ita zwo ni fhira. Zwino dzhiani mabutsu a Thivhileli ni a ambara. Ni muṅwe ṅwana wa lufuno luhulu kha lushaka. Ro vha ri si na Thivhileli yeṱhe, ri na Hulisani. Hulisani u a tonda lushaka lwa tshikoro lwa zwi ḓivha. Ndi sa ḓivhi haningei nnḓa. Mara hafha hayani u a ri tonda. Wa ri tikedza. Zwino ne ro vha ri tshi ḓi hudza nge nda ri tshi ri ri na Thivhileli ri na Hulisani. Hulisani ni songo hangwa vhabebi na vhewe vhaṅwe vhaṱuku khumbuleni ni muhulwane tikani vhana kha vha ni ṱoḓe vha ni wane kha ri ni vhidzelele ri ni wane mashudu a songo ṱavha mukosi a tshi ya kha vhathu vha nnḓa ni hone
mushudu murati wanga rihone pachone mahulwane khaini na vatuku khaini richehone unitika mwana wa miyanga no beba vana ndi vanji vane ni azvidhiva zvori na vidzerera vasendele kari tende mwana wa miyanga rutivirele utuwa kari hine ari rine hava vamwe vana uri vapfitibileri uri zvisongo rikondera musi richivavidza ridivo riri kuvidzerera tibireri ane apfa ane athonipa ari na vuthu ane apfa ane athonipa miyawo titumuwana na ḓuvha na litiya kupindula mubebi especially musi wokhakha tibireri ndi muthu wophumula tibireri ndi muthu asambi u ḓo sokori ndo zvipfa mimulu ndi ḓo dzhena khale hu songo fhela miminetse ndo wana kho bvelela asiwo u ḓo ruma honoyo a ri tsini naye ndi khou humbula ndi tshi mu vhidzelela ndi tshi ri no discharge-iwa ndi hafha kha ndivho ndi khou ṱoḓa u dzhiwa ndi nga si kone u ḓiraiva o mbo ḓi posa o mbo ḓi rumela mufumakadzi we a vha naye mufumakadzi we rine ra vha ro mumala sa mufumakadzi wawe a mbo ḓi ri kha ṱuwa ḓi a ntovhele nga u ṱavhanya ngauri ene o vho farikanea zwino nda zwi pfha zwori zwi na ndeme kha vhutshilo hanga ndi zwa vhukuma zwino vhewe vhana vhanga dzhiani ene ḽa nḓila ine nṋe sa mubebi ndi tshi amba ni ita ni songo vhudzisa ni ita zwezwo nṋe ndo vha ndi tshi ri ndi zibadela ndi tshi ri zwikho konḓa nda doba founu ya hulisani nda wana a sa khou pfala sa muhulwane ndi vhuya kha tibileli tibileli sibadela u khou ṱoḓiwa 1, 2, 3 sendani tshelede ha mphedzeli tshifhinga u ṋamba a badela na zwezwo ndi ngazwo ndi khou rifela na kha hulisani havha vhana vha ya ṱavhanyedza musi vhabebi vha khou lila zwino ro xelelwa zwihulu sa vhabebi na vhana ro xelelwa ra ro humbula zwihulu sa khae muthanga wa clean na lufuno muthanga o nakaho ono funesa zwithu zwavhuḓi na sedza na muḓini wawe na kha dzi TikTok dzawe u fodi wa muḓini wawe a khou ḓitshimbilela a khou sumbedza uri ene o funesa zwithu zwavhuḓi ndi hezwi zwine ra ḓo ri ro vha ro lavhelela zwinzhi khaye ri khou livhuwa vho khotsi yanga vha ri hafha makhotsi munene na vhomme muhulu na vho malume na vhazwala vhe na rupfa ha mafhungo ro bvelela a thumbuli ndo doba founu nda founela muthu a thumbuli ndo vhudza muthu uri ho itea mini mara vho ri u pfha uri thivhulele upfhi zwo itea vha takutshedza ubva sande u swika zwino ro vha ri tshi vha ri na vhuyeni vhunzhi ho ḓo ri tika ri khou livhuwa ri khou livhuwa zwihululu ndi tshi ḓo livhuwa na kereke yo rangaho phanḓa nga khotsi yanga vhafunzi musanda vhone mutanzhela na mma
Okay. BMF leaders, please help us to maintain the order. BMF leaders, help us to maintain the order. Ri khou vha ḓivha vhone vha vhathu vha order nga maanḓa. So zwithu zwine zwa khou thoma itea hafho murahu tshifhinga tsha to swika. This is too early. Help us to maintain the order. BMF leaders, help us to maintain the order. This is not acceptable. Please maintain the order. The time is not has not yet come. Maintain the basongo chinyamshumo, ri kotova humbela. Let's be disciplined.
Ndi chiri zuhuru huru ndiko livhuwa u tikiwa nga he kerekeni nne na mashudura jena khayo. Vori tika u vaso nda dzi thabelo dzo vha dzi hone. Riko rindidzwa dzimbilo, riko livhuwa. Riko livhuwa. Riko livhuwa kereke, riko livhuwa. Nori tika, nori tika. Auna songo zwipfaho, phongo liko riri wa ḓuvha liṅwe na liṅwe. Auna songo zwivhona zwori vhafunzi musanda vha khou ḓi dina vha tshi khou ḓo ṱoḓa mimuya yashu. Vhathu vha sathu ḓivha murena no ḽi pfha phungo vhege yoṱhe helinoni. Ndi a kholwa i sonda i ḓa ro ḓo wanala ro ḓala. Vha sathu ḓivhaho vha sathu vhona kereke nṋe ndi a ndi khou vha ramba uri hafha ine nda vha hune nda vha hone a tho ngo xela. A thi vhoni uri hu na kereke na nthihi ye ya vha i tshi nga zwi ita zwe ra ṱangana nazwo zwe vhafunzi na kereke vha zwi ita fhano. Zwo ri khwaṱhisa, zwo ri rindidza, ro pfha u nga ri ngongo ndi zwone mudzimu wa vhakhakhi. Tsho tou vha tshifhinga nga kha milaedza yoṱhe ye ya vha i tshi khou ambiwa. Zwino ndi ri vhathu vha hashu, family ya Muleḓane, na lushaka lwashu, kha ri sedze kha Yehova, kha ri sedze kha Yehova, kha ri tende uri hezwinoni zwi konwa nga Yehova a yeṱhe. Riṋe a ri na maanḓa na o ḓi lwela a rina, ngori ipfi ḽa Mudzimu ḽi ri nndwa si yashu, nndwa ndi yawe, ene muṋe khotsi ra maanḓa oṱhe. Ri vhidzelela kha ene musi riṋe ri tshi pfha vhuṱungu, ndi ene ane a ri lwela. Zwino ndi khou ri na zwezwi ne ri lila ri tshi vhudza Mudzimu mafhungo uri khavho yo ri lwela, ngauri nndwa yo shoma hafha shangoni, kha vha ri lwele Yehova. Mulamuleli washu riṋe ndi yonuula khotsi ra maanḓa oṱhe. Ndi khou livhuwa vhathu vho no bva Makhuwani, Lydenburg, vhazwala vhashu, hoṱhe hoṱhe ha vhathu vho tou vhuyaho vha tshi khou vhuyela hetshi tshiwo. Ri khou vha livhuwa, ri u ḓidinavho ri khou vhona. Vha ḓo tshimbila zwavhuḓi vha tshi humela mishumoni yavho. Ri a livhuwa. Thivhileli muya wavho kha eḓele nga mulalo. Amen.
Ro livhuwa nga maanḓa. U swika zwino programu yashu i khou tshimbila zwavhuḓi. Ri khou dovha ri khou livhuwa na vhathu vho no khou ri maintainela order hangei murahu, uri mushumo hoyu u sa tshinyale, u khou tshinyadziwa nga vhathu. Zwino ri khou vha ṱuṱuwedza, ri khou rine vharangaphanḓa ri thuseni, ri songo tshinyaleliwa nga mushumo ri khou tshimbila nawo zwavhuḓi nga nḓila yeneyi. MCC Masquire, kha ri vhe ri tshi khou ḓa ngeno phanḓa, ri tshi khou ḓa kha tshipiḓa tsha 3.4 Tribute by the Mother. A ri wane luimbo Masquire, kha ri mbo ḓivha ri khou ḓa Mudzimba ri paṱutshedze.
No yana, no yana, itini, no yana, no yana, bezulu, no yana, no yana. No, yeah.
ngaba mutibaho ngaba hamote tithendo tithendo oh gatim kosato kosa hatona Jehova yeho anga are gaba mutibaho gaba tithendo tithendo ho gati ngosa Osa Jehova Jehovanga Ngaba mutibaho Ngaba mutibaho Tithendo Gosa hato halati 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 bamu halati 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 bamu
Será
Vatu wano disamuleza, vachi disamuleza ngeno ka MC. Vaso ngurumela vana mani. Vana bako dhapa bako disamuleza ridhivuru ufuku ite ya mini. Kaba de ngeno ba de bako mani batu ba relevant. Don't just bring message any how nga mtu mwe na mwe.
Kambe mwana wabonde mtanjera. Diazu divazuru eno mkoro. Diazu divazuru divazuru. Kambe mwana. Kambe. Kambe zuto pedi sera. Tibiri mwananga nombaisa nombaisa ati ni gweli piki ne mara ndoita ndogwa piki ndine ndoposa upiki tibiri nombaisa 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 Mara pezi zvina dzitika ngazvo nezvauri. Pavana vatano. Mara nombaisa mwananga nombaisa. Nombaisa. Nombaisa nombaya. Ndimutsu ane. Ndatofindi na mukushwane. Ova akukombetsa zvorekani ya dokotera.
nenga vanga atifumi ya dokotela ndifuna nga manda tshelede ndiyaitshiva mara tshiveri wa foso ri ava muthu kha vawaliwe vaisiwe ya dokotela hoyu ṅwaha wa nanwaha nṋe ndi na muraga uri hone ngafha mara ho ṅwaha wa nanwaha muragani wanga a thutukana ndi huma hanefha ndo vha ndi sa zwi ḓivhi uri wayi wayi muraga wanga u hafha ndi sa swiki ndi tshi huma hanefha matiko mudzimu vha vha khori ndi vhe ndi tshi mu vhona lo fhedzisa ndi nga ḓa luraru nga vhege mara hafhaḽa muragani wanga ndo vha ndi sa swiki ndo vha ndi tshi swika hanefha nṋe o vha tshimbidza uri mukegulu hu na mini hu na zwono kho dina na mukegulu a thi ḓivhi a tshimbidza uri miya hlaulani fhedzi kha zwezwo ndi khou livhuwa vhana vhe a ntsia navho ndi ḓo lingedza nga nḓila dzoṱhe hune nda nga kona hone u thusa vhana vha thivhileli zwine vho nda si kone vho ndi ḓo ḓi dzula fhasi na vho miya vhana nda ri ndi khou swikelela hanefha nṋe ndo vha ndi tshi khou pfha ungari ndi tsini na u fhedza maintenance wo sopota vhana mathina ndi khou tea u thoma fhasi vhana vha thivhileli ndi a ni funesa ndi a ni funa sa lufuno lwa mubebi zwe thivhileli nda vha ndi tshi zwi vhona tshi zwi ita kha vhana vhawe ndi ḓo lingedza ndi ḓo lingedza ndi ḓo lingedza
BMF leaders, help us. BMF leaders, help us. You are interrupting with the service. BMF leaders, kabari tuse bako interrupt a service. Chipinga chacha tusuika. That is too early. BMF leaders, don't disappoint us, please.
Ndi kha ḓi humbula mahoḽa hu tshi pfhi u khou ṱoḓa u fhiwa maimo nda zwi pfha ḽi tshi khou nyaga u tshela ḽeneḽo ḓuvha nda doba luṱingo nda ri ndi maimo a mini ṅwananga maimo aya dina a ri a tshi mphindula a ri nṋe ndi tou vha na zwanga vhone vha ya zwi ḓivha na musi ndi tshe muṱuku ndi pfhi masipala zwino zwine nṋe nda khou ṱoḓa u takula zwone ndi BMF Black Mafia Family nda mu vhudzisa ndi tshi ya phanḓa nda ri why zwi tshi khou itelwa Jerusalema zwe a mphindula zwone a tsinga zwifhi a ri ndi khou ṱoḓa uri tshirunzi tsha Jerusalema tshi sihele ngori ano ndo vha ndi tshi mu funa nga mbilu yanga yoṱhe mara nṋe a thi khou yo dzhia zwithu zwa Jerusalema nṋe ndi khou takula zwanga zwa BMF ndi ngazwo ndo tenda vhananyana vha tshi khou ri vha khou nyaga u printa BMF ndi songo vha tenda vhana vha hoyu muṱa vha tshi ambara heiḽa yunifomo a thi funi ngauri yo mu vhangela mafhanza mara fhedzi ndi khou tenda uri murena tshifhinga tsho vha tsho swika zwe zwa fhira ngavho vhoyi vha ḓo ḓi hwala milandu na milandu yawe ndi khou tenda uri ha tshe nayo ngauri arali vha vha songo dzhia vhutshilo hawe kha musi o vha a ḓo ḽi vhona nga iṅwe nḓila adzhia liga sa izwi mudinda wa mudzimu vha musanda vhone mutanjela vho vha vha tshi ita vha tshi musala murahu. Ndi soko pfhesa uri havha vhathu vhe vha ite hezwi zwithu kheri vha vha songo dzhia vhutshilo hawe, ndi vhona ungoho vha tshi ḓo rembuluwa, ngauri misi yoṱhe ndi vha tshi dzula ndi tshi amba naye ndi tshi ri, ṅwananga hezwi zwithu zwi a dina, hezwi zwithu zwi a dina, hezwi zwithu zwi a dina, ari ndi khou vha pfha mukegulu. Nezwa nga zwi dini, ndi vha ndi khou nyaga u thusa lushaka, ndi mafhungo a vha tshi mphindula hone. Na ṅwaha ndi ha thoma u vhonala uri zwine ene muṋe a vha zwone a si iḽani khala ya no khou disturb hoyu mushumo ndi BMF. Hu vha tshi khou rengisiwa zwikipa hafha muḓini, ḓuvha ḽo thoma ḽi a ri zwikipa zwi khou rengisiwa. Ndo amba na Hlawulani, nda ri Hlawulani nkolodeni tshelede ri yo musapota ri renge zwikipa zwi thoma u sapota u bva hayani. Nṋe ndi na tshikipa tshine no tshi ambara, a thongo tshi ambara ngori ha ngo mpha, ndo badela a si mphe, a ri ndi khou nyaga u vha ṱoḓela tsho nakesa. Kha zwezwo muya wa thivheli u eḓele nga mulalo. Nṋe ndi ḓo dzula ndi tshi mu elelwa misi yoṱhe sa ṅwana we nda ḓivha uri ndi nga mufumakadzi ngaye. Murena vha mushumoni, mudzimu vha mushumoni, vha ḓo ri lwela nndwa dzoṱhe.
Ane mafe bako imba, ane mafe bako imba. Arimbe rothe na dindeni hothe anepo. Gavava mudiva zite iwe ngosha zona riazi dvone ngana kwa nyaga bachito imba Yehova. Ngavava mu ria zidvori kotela nori vato imba kama imbe ngamanga zitenda iwe ngosha zona kahu yewo ngavava mudiva o zite ngosha zona ri to batsinsinino yo khunyeledza tshitengwa tshashu tsha party ya u to thoma kha vha ntendele zwezwi DJ a tshi khou ḓa na luimbo ndi tshi khou yo vhidza vho makhale A vha tshi kho ḓo ri farela tshipiḓa hetshi tsha obituary. Bo makhale A vha ḓo vha tshi khou ḓa ngeno ri farela tshipiḓa tsha obituary. DJ fill the gap.
Bankangwe lo Muchimiza mushumo ndi kho livhuwa tshifhinga ichi tshenda nekedzwa tshone tsha uri ndi ḓe ndi ambe nga ngane ya vhutshilo ya Thivhileli Vincent Hungwani. Ndi khou pfha milenzhe tshi nga i khou tetemela nyana lune vhafunzi vha nga to ndiela luimbo lula lwa ahuna anonga murena thamusi line mbili tharu nyana. Ndi khou pfha ndi dizi. Livhuwa ala manda o vhuya a hu na tshi no balela murena. Vha ḓivha rari ranga nga murena ri nga tshila zwavhuḓi nga maanḓa. Khoyo o ṱuwa a tshi khou ya haningei ha khotsi awe ha ngo ri sia ri roṱhe o ri sia na muya mukhethwa ane a ḓo ri dededza a ri linda tshifhinga tshoṱhe. Zwino hafha vha ḓo zwi pfha kha ngane ya vhutshilo heyi ya Thivhileli uri na ene Thivhileli o vha muthu ane a vha na vhuṱali nga maanḓa. A tshi ṱuwa hezwi o ri sia fha hango ri sia fhedzi, vha ḓo pfha uri o ri sia na mini na mini na mini. Tshine tsha takadza hafha kha heyi ngane ya vhutshilo yo tou ṅwaliwa nga vhathu vhane vha mu ḓivhesa nga maanḓa. Ndi ḓo to vhala sa unga yo to ṅwaliwa na ndaela ye nda fhiwa yone ndi ya uri ndi to vhala. Mufu vho bebiwa Muleḓane nga ṅwaha wa 1992 nga September nga dzi 25. Heyi date ine ya khou ambiwa hafha heya ya ṅwaliwa hafha uri Thivhileli o bebiwa lini, ha ngo to ḓi nangela heyi date uri nṋe ndi khou nanga uri ndi bebiwe nga heḽi ḓuvha nga hoyu ṅwaha na nga hoyu ṅwedzi. Mathina hu na zwiṅwe zwithu zwine muthu ha to ḓi nangela, ri to tshaisana nazwo, ri to ṱangana nazwo na iwe muṋe wa mangala. A hu na ano nanga date ya uri ndi begwe lini. Vha pfe i tshi ya phanḓa heyi ngane ya vhutshilo ahone. Mufu ndi ṅwana wa u thoma wa vho Mashudu na munna wa vhaṋe vho Thina Vhuyo. Thivhileli ha ngo to ḓi nangela mme, Thivhileli ha ngo to ḓi nangela khotsi. Mathina a ri ḓi nangeli vhabebi, ri to tshaisana nazwo, ri to ṱangana nazwo. Vha wana vho bebiwa kha wonoyo muṱa une wa vha khawo. A ri nangi vhabebi, a ri nangi ḓuvha ḽa u ṱuwa fhano shangoni. Vho Thivhileli Vincent Shungwane vho thoma tshikolo primary ya Tshiluvhi. O ḓi to thoma tshikolo u fana na muthu muṅwe na muṅwe. Mathina tshikolo a tshi thomiwa yunivesithi, tshikolo a tshi thomiwa sekondari, tshi thomiwa primary. Na Thivhileli o thoma ngei primary, a tshi fhedza dzi kilasi dzoṱhe dza ngei primary a kona u fhirela ngei sekondari ya Ṱhohoyanḓou. Hu na sekondari i no pfi Ṱhohoyanḓou hanefhani. Zwino ori ubva primary aya secondary. Ange ni secondary ndi secondary ine ine yava ya muvhuso. Ava na lutramo lwa uri ndi khwine ndi tsho dzhena kha secondary ya private. Ine ha kona u ambiwa tshikhuwa ngauri ange ine kha secondary ya Thohoyandou. Ova a tshi kona tshikhuwa u fhirisa na vhadededzi vha hone. Zwino o ya ange kha private a vha o to ya hone hone hayani a tshikhuwa. Vhabebi vha tshi dzhia vhana vhavho vha tshi vhaisa kha dzi private school vha 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 khou vhaisela tshikhuwa uri vha ambe ungari vha dzula England. Zwino a haningei kha sekondari ya Herman ndi ya private yo sekondari ndi hone ya kona u phasa grade yawe ya vhuṱanu na vhuvhili. Ndi form 5 yeyo kha vhala vhakale u fana na malume wanga. Rari grade 12 vha vha si tsha zwipfuri u khamiwa mini. Ndi matiriki nga tshifhinga tshenetshiḽa tsha riṋe. U bva hafho a fhira hoyu muḓulu wanga a ri thifheleli fhano sekondari ndi tea nga u ya u ita zwiṅwe zwine zwa wana zwine zwa vhanga nṱha sekondari. Ananga vhunese, ananga uya u thusa vhathu vhane vha sa kona u ḓi itela vhalwadze vhenevha vha zwi vhona vho ya sibadela ngeni wa vha na vhathu vhanzhi vho no ḓa ṱhamusi vho ṱangana na dzi accident vhaṅwe vha tshi khou tou lwala vha sa kona u ḓi itela tshithu. Ananga uyo thusa vhathu nga nḓila yeneyo musi ono tovha a professional nurse. Ndo amba nga tshikhuwa hafho. A ḓa a zwi vhona hoyu thivhilaeli uri heḽi buḓo ḽine ḽa vha ḽa pfunzo ndi zwone muthu u funa u funziwa mara ananga u sa vha na dzi degree nnzhi nnzhi dzino swika nṋa kana ṱhanu ngauri o vhonela phanḓa uri naho nda nga funzwa nda tou rali mara ḓuvha ḽanga ḽo u ṱuwa ḽi tshi swika a thi nga koni u siela mianga tshithu, a thi nga koni u siela lushaka lwa hashu tshithu. Ngauri na musala vho funzwa vha na dzi digiri dzedzo nnzhi vha tshi ṱuwa vha ṱuwa nadzo. A huna ane vha nga ri ndi ḓo siela ṅwananga heyi ya vhunese kana heyi ya vhudokotela. Vha ṱuwa na zwoṱhe. Ri kha ngane ya vhutshilo hafho. Ndi khou tou ḓadzisa ndi tshi ṱalutshedza ngauri nṋe ndi nṋe malume muhulwane. Zwino hoyu muḓulu wanga Thivhileli Vincent a ḓa a foma tshigwada tshawe tshinopfi BMF. Zwi amba u ṱalifha hezwi zwithu. Hu na vhathu vhanzhi vhane vha khou ṱuwa vha songo vhuya vha thusa na vhathu na nga tshithu na tshithihi. Thivhileli o ita tshigwada tshi no pfi BMF. Zwi ḓi tou fana na political party iṅwe na iṅwe i vha yo tou fomiwa nga vhathu. Ri na vho ANC, ri na vho EFF, ri na vho DA. Hezwiḽa zwithu zwo fomiwa nga vhathu vho ṱalifhaho. Zwino hafha Thivhileli o vha khou ri sumbedza uri na nṋe ndo thanya a thi saleli. Zwino hoyu Thivhileli musi a tshi ṱuwa hafha shangoni ndi musi ono vha kha vhubindudzi. U na construction ya ita, ndi kontrake. A dovha vha futhi a tshi khou thusa na vhathu o fhaṱa zwifhaṱo. Accommodation ndi hafho hune vhathu vha ya vha tshi hira vha tshi badela nga ṅwedzi. A si u thusa vhathu hezwo zwithu, ndi u thusa vhathu. A dovha ita na security. Arali vha nga ḓa haningei fhethu ho no nga vho Thohoyandou, haningei hune nṋe ra dzula hone, vha ḓo wana hu na dzi ara vha tou vula vothi ḽa wane vha soko fa hu tshi khou soko lila zwiṅwe zwithu. Ndi security hezwo zwithu. Vha takuwa vha ya vha tshi thusa ngo tou ralo. O ita mushumo wavhuḓi nga maanḓa. O ri sia na tshigwada tsha BMF. adova futi arisia mufubosia mme avo mme mashudu ndikara dzianga vamia ngazvo vontendela uri ndi ndi ime apo ngauri ndi dzamba zvakuu achituva osiya miyawe vafi vo mme mashudu ndi vafumakadzi vamirabelo varabela nga manda adova siya na khotsi yawe my learned friend loyara khulu nga manda vakhangwana khe vala vudzula pala asiya na khaladzi na varathu vavili khaladzi yawe khoulanga pala khaula adova siya hezvi ndi chikongorwa nyanduri ndi kotovara ndi kotobonyera na madzo tivoni zvaudi adova siya khaladzi khaulani muratu freedom wasiya muratu wawe freedom freedom khungwani narotondwa hava oyu mudhuru wanga mufu hango risiya fedzi murena orisiya na muyamuketwa tivileli orisiya na vana vane vava chifanyiso chawe vana vatanu vadzana vararu na vatukana vaviri hezvi ndichidovara mazina avo vana arali avo vana vahone apanga ngomudende ndidohumbera uri vaime vari zuzu kamera iva ijie zvifanyiso zvavo zvidotusa vo miyavo musi vachikoisa panda na vuchiro arali vapfa mwana achiri hei api vana vaakanda vimwe vapfa mwana achiri hai ni ndikonyanga uyo akotsi anga akavambudza uri kotsi anga ndinyi ndikonyanga vona kotsi anga vone vasokori vhidhiyo yenei vari kotsi anuke paheva yahone kana vatofoda nanga founu yavo vamufoda anga vatsini na bogisi la kotsi yawe kana atsini hanenge icharoni uitela uri zvidovathusa machero musi vachikoisa phanda vuchivo atiri vakazidofunana na mumwe na vamwe vanna nge phanda vakwadziwo vana vamwe vana na vamwe vanna vane vasave hoyu ngori hoyu acheho zvino hezvi zvidovathusa vasongoshona ndikotomo vara mazina arali mwana waone atsini anepa ambodzizuzu ara mutukusa vaime naye vonesa miyawe rekhoitela uri hoyu mwana wavoi akono udhiveya akono uvonwa nga vurangaphanda akereke adove futi adhiveye na kha vurangaphanda BMF adove adhiveye futi na kha vurangaphanda ha lushaka wachiridzi arali aone patsini kha rizuzu wachiridzi kha sendera dhemea vado mufoda na vularo ha khotsi yawe hangotonanga uri abebiwe nga tivileli otochaisana nazvo atangana nazvo hane pashangoni mudzimu ri litshani vana va dehanne murangi khasendele ngeno phanda ndiyona achidova achidhiva uri the grand grandfather wawe ndi nnyi ndi nne ufinyina roana that's right kadenge no mudhuru dhurwana wanga aime tsini na vularo hako tsiyawo hauna ne anga muvangisa uyi mahapo ndi zvone zvemudhuru wanga ari siya nazvo Angela, Mia weba to danai next time. Angela, Angela. Angela. Kada imenga apatsini na ababa angwe. Amara na chingazi chavudu, chinofana na chua ambari wanga, mfuma kazi wanga. Kariwane na realivuwa. Realivuwa. Realivuwa, realivuwa, realivuwa. Oli realivuwa ufi uche mwana mtukusa. Bao ni mia wea pa uruneva nga uvu mtakura. Hello mama. Vaga imi yawe. Oh, abango kono danae uwa kusha uratamusa nga pere uranga zi korona zinezi. Bana yengwana. Ah, it's good. Viwebo mea ringani imi sitiri nisungo bana mtsiko. Nisungo bana mtsiko. Ridovona na mtani. Viwe wazi kamera itani mshumuwa viwe. Na viwe wumea vana hindi. Chone chipinga chore ni wafode hawa. Unaba na wabatuka na wana wabatuka na wacharua wadinanga maanda. Kezo. Ninga humela mrau baduru dhuru na vanga. Auna nonga voni mrehi. Ndito sa divoru ohone na ononga tibira hii. Muya wa muduru wanga tibira hili Vincent Shungwane uwe dhele nga muraru. Otu warikadhi mufuna ridhomu ele wa misiode. Ndi alibu.
Baba kulungile makwentando yakho okwenza ke impilo emzitho. Kulungile baba. Kulungile baba. Kulungile soma. Kulungile baba. Kulungile makwentando yakho.
Ndoli buwa DJ. Rito batsi nsini no yoku nyeleza chipida ishi cha utoma. Zwa zino ri kotodo yuvidza mranda wa Yehova. Vada varinekeza mraiza mfupi nga manda. Mara mraiza wa hone kudobo woku wa mazimbilu zwa shuna wane zwa serious nga manda. Ndi kumdo riwane luimbori ya nilo rini. Rute ndoro angai ndi dutu wana rondo rufaranga zwa anda. Mwanda wa mzimba dhudhiba bachi kwa senda ila. Badova bachi kukombila bandikezi umaiki. Kama ndikezi umaiki. Olu imbori kumbila rimbo dhiba joina rote. Nka oralo ruko prepare mwanda wa mzimba funzi bachi wende mtanje ila. Badova bachi kuhuda. Zino zino anepa. Wata kuwa pandi ya wana bako jia. Kana ndizi laptop kande jumini mine zino. Anepo bako bako buye. Anepo.
Hallelujah.
Amen.
Didombelo ririmbe rote. Rutendo lwanga ndito tuwa nalo. Ndito tuwa nalo.
Ardo imarote sabatumote rekorene ripo. Rekorene. Rutendo lwanga ndito tuwa nalo. Kabari kari sapote muta huyenga wimbele batuwa hasho. Ya. Aninge dende, aninge dende. Masongo besa mwenye wa special.
Karangazo.
Rotera dena mufungu kipoliti. Don't be too special.
Olutendo lwanga ndito tuwa nalo. Ndito tuwa nalo.
Arimbe, arimbe rote, ari kwa tisane, ari kwa tisane.
Kazo
aninge yodende ni naone.
Nayoche na nalo. Olutendo lwanga ndito tuwa nalo. Ndito tuwa nalo. Kazo nayoche na nalo. Olu tendo lwanga ndito tuwa nalo. Ndito tuwa nalo. nalo olutendo lwanga nditotuwa nalo nditotuwa nalo ngazwa ndanda yotse na nalo olutendo lwanga nditotuwa nalo nditotuwa nalo ngazwa olutendo lwanga nditotuwa nalo nditotuwa nalo ngazwate olutendo lwanga nditotuwa nalo nditotuwa nalo ayo tena nalo haya olutendo lwanga nditotuwa nalo nditotuwa nalo faranga swanda olutendo lwanga nditotuwa nalo nditotuwa nalo Gazonda nayo tena nalo haya nitatulu
Hallelujah Hallelujah ndiko toma ngauresa vhathu vhoṱhe dzinani la manda la Jesu Kristo karidori amen rote macheloni matavhelo a ḓuvha la ṋamusi ri tama u livhuwa mudzimu zwihulu zwingafha u vhona mudzimu vho zwikona nga tshitsi tshavho u bva madau tsha a sonda musi khombo i tshi itea zwo vha zwi tshi khou vhavha wo vha u muligo muhulu we vha livhana na muṱa mara nthani ya zwoṱhe roba tanzi dza u vhona vhuṱungu he a vha u tshi khou kalakata kha miṱa heyi mivhili muṱa wa Hlongwane na muṱa wa Tshikororo Mashaka na dzikhonani ri nga amba ṋamusi ra ri dzina ḽa mudzimu nga ḽihulisiwe
Amen.
Ri nga amba ra ri tshilidzi tsha mudzimu ro tshi vhona vhukatini ha u dzida hoṱhe mara tshitshikho vha khwaṱhisa ndo vha ndi sa humbula uri mashudu anga takuwa amba nga nḓila ye a vha tshi khou vhaisala ngayo a ri dedi ndi khou pfha vhuṱungu ha u ṱutshelwa nga thivhileli ndi ṅwananga vhathu vha nga amba zwine zwa vha nga amba mara ho ṱuwa ṅwananga tanje ḽanga we nda vha ndi tshi khou mufu ndi tshi mufuna a vha a khou vhudza muthu ane vhuṱungu ovhu u ya vhu pfhesesa vha nga vhona uri zwi sathu swika kha iwe u nga vhona ungari u wiki ho muthu ho vhuṱungu vhoni u ṱoḓa tshilidzi hu ṱoḓa tshilidzi tsha mudzimu mara nṱhani ya zwoṱhe ri khou vhona murena vha mushumoni vhadzulapo vha fhano muḽedane dzikhonani vhashumisani vha thivhileli tshibidzwa tsha MCC tshine havha vhavhili vha kereka khasho i ri livhuwa mudzimu uri tendelo vha tshipiḓa tsha na vhoini uri heḽi dandetande ḽe na ḽihwara ri farisane roṱhe haleluya mudzimu kha ri farise a thi kha ḓo to dzhia tshifhinga tshilapfhusa ndo funzesa nga vhukati ha vhege nga maanḓa ende ro dzumbulelwa nga bivhili uri hei ndwa ndi khulwane vheni ro pfha nga zwikwekwe zwo reiwaho kha ḽifhasi nga Sathana uri a si zwikwekwe fhedzi hezwi zwikwekwe zwo fasha vhathu vhanzhi hapfi ho ḓa Yeso ane a funa u tori retshulula murei o sokou tou rea a zwi litsha zwo ralo ende vho fashiwaho vha khou dzida ende vho fashiwaho a vha ḓivhi zwori wa vho fashiwa hapfi rizini ya mufashi hafu kwa ite uri ava ite zine ene azifuna not zine bode bazifuna ako baba mapungu rofori mzimu wachino chipinga osingi saba mihumburo ya masatendi ubativera uri basoko bone cheliwa ngaruone na mzimu maya pungo madipa asika mbiluni zawo ama vura mato bako nubona roko nusifazore Yesu mubugia zita roko nufama punga nubaba uri Yesu nendoi mapani chikorera stoka samuzari anoko zara zizi nendoi chikofunza ifula mzimu nendoi chikofa hafizi gasa mwe sasambe uyo wero ndirani inezi Yesu la yo wera ndirani hufi sinalabu dhala idoba laichia hasano sila chitu hafizezi nani korera stonga sa mbeu yowelo katombo ine chipinga nyana ziyaita usikale hasichabolo la chitu why hafigori yowa isokoto kamize zibaba waka zaya mraru niza msichifi yo zariwa ya wera kamiva dipetu azibiro inji hapo dipetu asusikonda unga manda dipetu ne hotara problems inji dara utakuwa dara wa mhurano dara ufubo dara mini dara ufutoda mzimu mara da suku suwa suwa yuzi inji zaitori ilambiu yozari wao isi wana space hara wana chipida chamuna chori ya muna ndiyo zari wao mafuni ya mudi ane msugwa ni mozula pae mzimu apa apa chilizi cha untecheresa hallelujah mwone mozula po bapuwa wa chilizi cha untecheresa gauri musi mzima chamba uba kwamba na miru zashu na mimbi ya bashu niramanda ote mzimu wa manda mzimu achirao hallelujah na msika mfupi rido gidi melakaru ngaru raba hebeiru chapter 9 adoro jafes ntipeze 14 ine rakobi nangayo hallelujah
Vaheberu ndima ya vufumi verse 14 ngauri nga chidzimu chitihi ovuledza ari tanzwa chote haleluya
kwa nabi
14 ha Marofa a Kristo we a dinekeza mudzimu ngamuya usafeliho asi husole yaho adopirisa zvingafani utanzwa dzimvaro dzashu dzabva mishumo yo dzulaho yofa rayo shumela mudzimu achiraho
haleluya konani dzashu ngai ngau ditukupadza hote mudzimu ka vadorotenda zvituku bampebo ndebeza ufaya mapungu haleluya boini chikwa chitu che satane achiita chine cha kodzinginyisa lipa slot chine cha kuviringa lipa slot ozikona uburaya mvaro za vathu zvichamba dzichaka zote vathu vote vali fasi oburaya mvaro dzashu mvaro zashu zofa and musi mtu asina ruvaro veini chimwe na chimwe chaite mara hapa rema rabara hone rikono wana plani ya mtsi ya uri musi mtsimu achi woporora Yesu taduru oba achikweta uri Yesu Kristo afe musi Yesu ofa tandani achipamba udo suruwa maro mushubo wa marofa a Yesu ndiwo uboporora vhathu vha mudzimu number 1 mushubo wa marofa e ashiruwa kha Yesu ndiwo ri tanzwa zivi zwashu uri ri vhero hangwerawo padza chipato cha mudzimu na u pfumedzanyiwa na mudzimu musiki wa litadula alfa slot cha u tevhela cha vhuna mushubo wa marofa ndiwo ri dzene dzila mvaro dzofaho Zene zila mbaro zofao nga maropa Yesu azi tanzwe, azi vuserere, rive na mbaro zichirao, uvapo rote, riyo shumela mzima achira. Rukubangana na musiapa gantani ori mungo mtu obasida rufa. Aita siya siita gauri hobo sida rufa. Gauri ara oba na rufaro. Nobani doseza ndare hechi ni chubungwa chansi. Hoyo mtu na bana, hoyo mtu na mfuma kazi. Hoyo mtu na rusaka. Nani chijia mchiru hawe. Nikore rusaka aliosa na nami. Marango shaya ruvaro ruchiraho. Ruvaro rusafi. Oita siyazita zidala isu. Basu ni mzimu karituse. Ridobe riwierele kazi mbao. Une msibu ni arabo wana mashutu. Oba mkari bekosi bana mfuma kazi na bana. Basa twita sude bado akoita. Kabato mabaelewe. Uriga mrau hamasia ndo ito haya. Huko sarami ni zidala isu. Wene araba mfuma kazi mtani. Bachiko chira. Kabachire. Bada rufaro na mzimu. Urenisa twita sude bado akoita. Masia ndo ito ahone adone isahari. Hallelujah. Musibu ni bako chira kashango. Mzimu kama tuse wabeda rufaro. Kona nisanga uche na rufaro. Ende masie nuitwa ausaba na rufaro ayababa ya karakati. Haleluya. Hey, nange haya ni ashubeini. Ndoba nefu wangwa. Yeye maichifi haba subo uni. Hey, atiye haungu ila ungo haba subo ni mwana. Haba subo ni sese niko chila na yuwe ni. Ya guda machirele amtani. Ni ya heyo. Ya dobe ya guda na faru ambo. Eyo wa inabuhari ya yungu wa mwane. Eyo ungo ya wa inabuhari. Mara yoru mabatu. Beba dayani usina mutu. Sido yun intakaza. Musi ndiho ni haya. Musi mutu wa chita. Abasuboni dota kuwa ya harifa. Ya harifa abasuboni. Ichi kwa ya kaya ichi kwa ya muruma. Dabra abasuboni. Fasi. Ya. Yari, dari abazimoni. Fasi. Yato mungungu na ziru. Hula mtu kwa jela, zori kani. Nani kori mini? Abazimoni fasi. Yesu ipori, hezi nikori fasi, nikori kauzuliwa, asikorumiwa. Na wiju, dari abazimoni fasi. Yazura mtu ajena. Wataka nizima. Iyo ni yungwe finji. Ya abazimoni. Hezi achivai. Hai. Nahone ainga mti chitu. Mara kade. Ndasamba chitu. Ido tulanani. Kwa mba nganyi. Ngaba zubu. Yeye maichi faruwa mbora mutu. Hallelujah. Ama msile mzuwasili bari. Mato fina mbo ngaba zubu nina. Ngaba zubu. Hallelujah. Musibu ni mana rufaro. Kao. Heziba rufaro rushumori. Rudoba erecheza. Na hosi na batu. Ni rufaro. Rudoko noba sumeza. Zibi. Na zibi ya nasibi. Wane. David abani wane. Uri furufera Yehova. Uite zibu ya. Ndiyone. Shangolau. Ukitozo leta mini. Lora. Hallelujah. Aria wira kabazuo. Hu abasuboni fasi abasuboni fasi ya sabarume musonyori ndinyi abasuboni wabo. Hallelujah. Musiba kovanga machero abasuboni wabo ndinyi hufie so ota urigamaro fawe. Aritanzwe, tene zilambaro, zile sabazofa. Zile zilambaro, sisina nava. Zile zilambaro, zile za suko chinya, za kosa damage kuru. Mara wana ruvaro, wana mbabarero. Wana ruvaro, wana rufuno. Wana ruvaro, wana utari. Wana ruvaro, ni akoro usawukanya. Ngari nane, anena kwede hizi. Nandesu kanji za kumbo, na zani kani. Tina ruvaro, nisi wana chukutisha mwa mtu. Na msi ni chukwa chitama. Hai. Ria. Ruth Vrodore. Usoma hita. Edo mga zaka wawo mkara. Amani bwone. Ria pa FNB. Asa tumakane. Asikane zwa sutu bwone. Ende basi kwa mbira pasi. Amala mkara wombora. bomboraka mini bona vari yo oh mwa mfumakadzi awisa 100 rand nda ndikoto ibona oh vari ndo mudziya nne musi ndasvika nekana kashienda ndari tikoto isa tikoto itobani vari ola musazi tinga tinga ne 100 rand ndoikanda vari achitotora mudzi itobani mashudu ayo ai tati buri vakuri ndi mashudu anori vari yowe no wisa 100 rand yanu vawela khambaro zaita mini vawela khambaro zaita mini tani kuri khambaro dzodzisa uri zvibo zvirapa ruvaro ravo rachirana kana vari ruvaro rofauna ruvaro ravo rava vari ramwe muthu na vaini mani na manasi khampani vaini mani na manasi tenda ya chiredi ndi tewana mara ndo neiwana sandani huna vashume afala vetu vane vane mita vana vana vane vafuna vasapota rufaro ravo ruhone na uri mwedzi wo fhela auchena mugayo mwedzi wo fhela vana vakhufuna ya zwikoloni vaholani mwedzi wo fhela zvezvi zvitukutuku zvine vane vakamufa vatotshira vatoonana vathu vane kutshira shuma achipedza 3 months 4 months ende chiredi chiko chena nduri ofaro vision hachena rufaro rufaro rorofa ndikoni dzina ndi Yesu Kristo wa Nazareta mutsimu khari vuyedzedza uvana wavula vuta uvana wula ruvharo haleluya musi vachikwamba na muthu avakatoamba muthu vamupyashekanya avakamukoleli avakamulateli kule ngauri ruvharo ravo kuzovavudza kuzovaumbisasori ndavone va vakotambura haleluya vana vashu vusiwana ndiya kudiva vusiwana ndiya kudiva ndidivo uyedera khasaga ndidiva zvote ndidivo kuambara marukhu ari nama amatsata ndidivo ambara marukhu otolasiwawo aitwa zvihaswa musi muhasu achikotambura mbilu yanga yakauwa ndiyamupfera vutungu ndarimurana ndaine ndingwana wamusimu mutondo mukhatisheni ndapungwa hapa macheroni athuva la namusi uri ruvharo ravo rikhotshirana ruvharo ravo ndambaro ramwe muthuna zimukhari kufule mato murana khari vuaforore uri vanhuto vari vuyelele uri mushumo wesu kristo tisaka shango ndiwo tanzwa mvaro dzashu dzofaho lidorara mutani lidorara mushumoni lidorara kharushaka lidorara shangoni lidorara femeni mudzimuka vatonde mudzimuka vafarisi zvavo vone zvikotoda yesu vakasiruvhusa ruvharo ravo mara vavhura mbilu yesu achena vadovona hovula vuthu udovuya dzina la yesu kristo zina heli lina manda arta kwarot ona vane vai sara vato marevo sa o zina heli Lina manda hi sa navane ne va vai sa raha avato o richisika mare bosa makoredi a si sinera ra to imba cho ne ndi o richisika makoreni panda mu si sinera ra to imba cho ne litsi chine chava danger kaufaruvaro vatotshira vasaupe mudzimu namupfa vakamupfi no send a silly waka send a silly high. Bafongari manda akabo. Bafongaru veda hote no chira nibutari hao. Koranza kam subkaritus. Karatemisa was also sure. Mosin Chikobara Perez. Chikobara Perez than a manda rice of Christ. Koreka kufinga, bono kukutuku. Mosin Chikoshita sogana wash. How about the descent? How about the Torah? Urarufa uragarofa nitota chilisi. Yeso utoba sendera gauru wabatiba. Uhone, urune babidi na bararu makumanga na katila kani uhone. Nane parufuru na chibili mtumu uhone. Tasubaba chikobo na ndango. Ya hone inamanda gauru kati hashu. Kwa chikobo warabena, bari nanebo mrena. Bari mafunzi, nanebo mrena. Sogo mpira mrena, nanebo. Narangaru farorofa, rukototo ritiwa. Rukototo fuseleriwa. Gamanda chini chamzimu sinala Yesu. Kari orabe. Baba zinani la manda la iso Kristo ba Nazareta mwredo. Ruwari pano, mzimu mwari kaduru. Riko fa, mta na ubona mtochi kwa zida. Bachi wabachi vua, gauri nungo sofera. Ende zuzo itea, gauri baitibazo, basha ya mvaro. Narine sabatu. Mvaro za shuzofa. Maraga manchero ni hadubala na musi zina la manda la Yesu Kristo. Ndiyamba na mzimu musiki walitaduru na lifaslote. Ndiyamba na mzimu wanebari ngauri ya unachitu. Chinebole mzimu masikone. Ramanda ote vusele la mvaro za shu. Vana na wafuma kazi. Vana basu batanga na basizana. Uriovo basongo kera, basongo ratea, basongo godimera. Imisa chanda chao chanda murero. Imisa chanda chao chodaro uchirizi. Imisa chanda chao chodaro rufuno. Uruzoso mzumanga sisi ni chikobatiba. Mzumanga mubia chikwesa panda ngobura mbaro. Mbreda mzumanga ubarotoze. Uba kubateze. Uba itenga butu. Nga Yesu Kristo mzumanga yali huwa. Hallelujah. Rote karere. Amen.
Rotemba iwe cheso. Temba. Weche so temba iwe morena orinero temba iwe cheso rotemba ay temba rote orinero temba iwe morena Rotembai, Jesu, Rotembai, Morena, ei, Orine, Rotembai, we Morena, Rotembai, Jesu, Rotembai, Muha, ei, Rote. Rindero temba iwe morena. Rotemba. Temba. Orinero temba iwe morena.
We may be seated. Zvine zviri chikadiba roimango rali before risatu ita mungo mushumo kava vari pandanga. Kava ndinodore dova nambara vakati rikopisa chitemwe chautofitsera. Chinende koto do humbira bo Miss Makale A. Vadova chikodange no panda vadova rifedze announcements. Uvanepo I'll give the directives. DJ, fill the gap.
Amen. Amen. Zina la mrena kali rendiwe. Nangwe rika nyimele neto rali. Ndiko mbele urubani techele sezu wabu udi. Dodo ita zindivazo hapa.
ngauri vha sa thetshelesa zwavhuḓi vha ḓo ḓiwana vho ya fhethu hu songo teaho nga tshifhinga tshi songo teaho. Ri khou takuwa hafha zwino uri khou eḓedza hoyu ṅwana washu Thivhilaeli henefha hune ra vha hone nga hafho, zwi amba uri
ha vha vho no ḓo vha kha musi vho hwala vhulalo. Ri tshi takuwa hafha ndi ḓo humbela uri vhathu vhoṱhe nga ṱhonifho vha dzule fhasi hafho ye vha dzula hone, ri tendele vha muṱa vha thome vha bve, vho vha vhona uri miya Thivhilaeli a vha koni u ima, vha nga si kone kwanyekana, vha nga si kone u tshimbila na kwanyekwanye. Zwi amba uri arali neta kwanyekwanye ni khou vha pia vha to wela fhasi na vhakandekanye. Zwino thomani ni tendele muṱa u bve nga ṱhonifho, ndi khou tou humbela. Muṱa hoyu wo no bva vhewe ni tsho no ḓi dzulisa zwezwi, ni tendele havha khonani dza Thivhilaeli vha ṱuwe na Thivhilaeli vhulalo hawo vhuye vhu dzhene goloini heiḽa ire hafhaḽa. Zwi amba uri goloi i ḓo ṱuwa na vhulalo ha Thivhilaeli haya hafhaḽa hune Thivhilaeli a khou ladziwa hone. Musi vho no swika henefhaḽa ri dovhe ri vha tendele, musi zwo tea vha vhe vhone vho no ḓo bvisa vhulalo ha Thivhilaeli goloini, vha tshi ḓo vha vha khou vhuisa henefhaḽa ho teaho. Kha tshipiḓa tsha musi vha muṱa vha tshi ḓo vha vha tshi khou bva, ndi ḓo humbela vho mme vhashu na vhukhotsi ha musanda vhone muṱanzhela vha dzhoine muṱa, ngauri kwanyekwanye na ine ndi khou sokou vhona ungari a vha nga ikoni. Vhathu vho zwi pfha, vho mpfha zwavhuḓi, ndi khou shavha uri arali vha songo thetshelesa vha ḓo ya vha dzhena fhethu no khou burayiwa vhathu, vho pfhi vhathu vho ḓinekedzela u ḓo burayiwa kha vha ḓe ngafho, vhone vha songo thetshelesa vha ya haningei. Iḽa mbya ye vhafunzi vha vha khou amba ngayo zwino zwino vho ipfha i pfhi nnyi? A vha zwi vhoni. Zwino nṋe ndi khou tou vhudzisa uri vhone vha fhiriwa vho nga a vha zwi vhoni na.
Ri khou advisa order hafho, humbela u songo vha na muthu no tshimbila zwone kana.
Ndi khou humbela uri vhathu vha dzule fhasi vha ṱhonifhe hezwi zwino khou itea, kha vha ṱhonifhe Thivhilaeli, kha vha ṱhonifhe muṱa wa Thivhilaeli une u khou kokovha a vha koni vho farea vha khou gwadama zwi khou vhavhesa. Ndi khou tou vha humbela nga zwanḓa zwivhili, Murena kha vha thusi. Ndo livhuwa mutumika mushumo.
Ro livhuwa oda nga nḓila ye yambiwa ngayo. U ya nda pfha ngaho ndi zwa uri ni before vhulalo vhusa thubva ri ḓo humbela vhabebi vha tendeliwe vha bve, ndi zwone thire vha ḓo tendeliwa vha bva vha ḓo tshimbila zwavhuḓi na vhafunzi na vhomme, kha ri vha fhe nḓila uri vha kone u fhira. Ri na vhaṅwe rithe ri kha ḓivha ro dzula nga nḓila enei. Order is the principal thing, order is the principal thing. DJ, fill the gap. Basongo fhiritanya nzulele, like we said, ri khou humbela ri hu khou bva vhabebi ha bva vhafunzi, zwo luga hezwo thire, possibly na vhone vha ḓo vho direction, mara please maintain the order. Ri na ri lushaka lwa order hafha, ri nyaga nzulele kwayo. You can do this without making any
quiet like
some still day, I'm just going home. It's not far, just close by, through an open door.
Everybody, holy power. That is what they do when they are laying one of them to rest.
ngera pa una mufunzi wea wakufunda humo dalitende la lakwama milu ya gana muya dali razino tuma zino nishumela nzi uyu muna dozumura zori zila wala uranga nisauro wea wakitomora chinizo cha yeso wea wakatu o halipela bashumela umchi uwa halipela chima rwa chima hoa achimuwa muna ya sitana Yesu arizesi ofara apruvana musi achikuwa Damaseko uri azishumeza wuti morena vashumana na inorupenyo wea tuwana afasi afaifi liamba unachewevu nichiri Sauro Sauro untomanilani Dauru ramu faiwezi wakonde ene achipindula uri unyimruena alindinda Yesu ane wakumtowona alisino nite mini avuzazi ya ziita matisimala ka yendei rumaro ka 14 uamba utanzu uhuru after 14 years urimuya wawe uvani wawe ya kalitatula uraru betu nofi parakisoni awona suzu uhuru za mkara zia panda ila yori ziwezazi ya suona asugosu sera na watu asugosu ya mutziwa afi asugosu sera na watu yuhone ule awe ana utanzu uhuru awri huu Yesu wea tafano shangoni afa afuanga tuwa na uraru yene kande la mafu zia zita wo ono la muya wo afuse Yesu mafuni dune na ribera ni rabana purupeo lori mafuwa dofuai ridofuwa wone rafuwa na Yesu raima na Yesu achimori kome la zimpo ka afo e mshumo rewa shumanga musilis kondosi dama na washu maspara tibe ritenda uri musi mbo ishishita na mwerewo watu kutofuwa na mamu musimu karitone musimu karifase urule mchino kamura harufu ule mchino aone ikia utomo jati sili sile jati sila uri nikutama anofela nese nienda uyangari musimu karitone musimu karifase tuweina tabelo nisweina tabelo natuhela ofa kaweini ezikonani za tuweini hawa matabelo wato wa chukusavlano nitumbuya nga chikinda chopesela zila nesokra alimanyamato nyeita tabelo musimu wa mandote musimu wa uruga mzima chilao makabila tuwana musimu na ritanzi za udosi ita zosala usabwa na washu tibireli ramanda okeri rabela sara iso kristo uwa mraza hapa ya baka unanga ringa chila chene chichiko daho hili chanda chamanda cha Jehova kachiwa uwa teze musimu wa manda oke waite zwa sema ni vashamba kaitilao uriyamu wafurupero Jehova wawana manda maswa zina nila manda laroone nila bela nisitele nchimu utoseita uchitewa uhuliswa na ukudu wa tilao na Yesu Kristo mzumbeni uwa amen
asupani chukororo gawa shishi kukurma kitimele mkani shio asupani chukororo baku tendu wa kingu kwa yezi kibari patsede
Lori huwa Nidomela Batu wa kibachi nani Kwa leone Kukongo kisulichita Bagureni mwazi Nisalute Nisubizu respect Nidomela batu kukaro Namusi wana Kwa singa Anjuita jizupia Kwa nabimutia Kwa nabimutia Kwa
I don't know what to do.
Salud. Chata bana chore. Chata bana chore. We have a salute. This is Division Police. The Holy Bible. Upon some of the last of the day, I have seen way. Come on, the horse, the road here, come on, my own. Salute, Pierre, salute. Come on, I'm going to go to my
Thank you so much. Jonathan.
Kurani vana vasu Rivone mshumo we muta wa uita Mshumo wa mkara gaudu hali Ni zawu udezu Karnezu kuri kukonza mato, zikuri takazi Ari watuse, awa wakadani watuse Vazite zawu udari watuse Arima tuse tava itori Yorapa Ipondatu sobo tokarwa Sina zikone wa matakuliwe sa komanda Na wana watuku kema Mane wako tokama wa zikamba chita Mane wako chita kwa mizini Mane wako kema wako wako chusu Mane wako 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 wako
Maspala, rest in peace.
Rest in peace.
Salute, BMF, salute.
Salute.
Ro, anywho. Masa tu, baya marubai. Resins to zona. Ridero da wa paroti. Kazin ne ngudo. Yauri, ada wa mufuna, umitra vanda. Rinakara kimitari hapa. Ineba wana musumwa urukua Vungu maisa Uchiti honda chene diori Oto abu mge zamudi Kala wana batu chene diono Majilisa mingi gonyi huru Masi chene visa Paneche za stukutuku Kwa wana musumwa chukwanda mamanda Chene diori ha Likori Kama ha Lunga nina mashkororo Na neni nina saluti ya zena zita Ese será a gente não interessa a zona ou o time dele há lá o grupo do Iri. E como o Rana se chama a mim. Se não é a zona, ele tem um militar a cabelo. Ele vai fazer uma machuca a mulher, a trameio. A minha foi uma visa onde a mulher é o cara. Você não quer doer, a gente está dizendo que você não é isso Cristo. Cadê o Yamato, o Iri a cabelo. Musimwa mando oke, musimwa chila o, musimwa ona o. Kosala mando oke, keli tombo na chihumbuzo. Luitero ho, mwana wasu, tibiri, Vincent, musimwa litaduru na sara, kumbane. Musimwa musimwa tawo didina wa disecha, wa visa masheni, amfuda hui. Kosala mando oke, Ane pale heza baoni Muzimu wene waya zikona Udora wami yezeza zoto damula Muzimu wene waya zikona Ujandisa Zina ni la manda Yesu Kristo wa Nazareta Kosala manda ote Matonde Mafarise Watakure Uvaka manda Vashia manda Uvaka mgara Vashia mgara
Coming with the pressure, Amunda, rireshewa muda wa PMS mushungu wa uzuri ri wendi vangwa mahosi yashu ane avaone vane va mafu nganeyoe ivi ka community unobva kule na tsini zihuluhulu manipa apanomudini ndichirele kulivuwa sapureyo vainearine ritokisa ngayo kudidina masiku na masiari mushumo wakuti aisepanga muraro ave mudzimu wa xivaronda tivi unkwama adiva zauri kuna mukatuxeta mita ya 30 ina adinekeza 2% hilo swirarorevatsinci kama mukuta kuwa isapaka aanimekama kutsunguri mewakorerenga
rolio kwangwenda muyimeleri wa sanko ri koya kaxipida tasinela xa kupilisela vatakuyumbela kuvisa makarti vado va chikorengo phanda va kuta rinekeza dzindivuho vado va rinekeza na dzindivuho dzimukhapazi va tixedze mo makhale va chikotangelo phanda dj kardova kardo tinakepe va chikotangelo phanda kuvisa makarti kuvisa makarti ya Mercedes Benz Irrigation KP85ZRGB kaba vamurukadze vamuvegoroi kaba dovejeleza zvishirao kadzinzere dzorai vao vana vakubidzwa vakati ya vatukaro yibvisa gori vatotokwa vaote vangareka chikwangi vavakubvisa gori vasirwa maiwana zvonga hezvo chero vachibva apa hoti kaba dzavaise vabvise gori donbovano sekretarisekasai
zvinorekwa kuchimbidza kushuma nguva chikara hechi chaukambarovhezizera pamushumo wa mudhuru wacho kavarineameneri ndachiridzisa mudzimo na rufuno rwawe pamusoro menza navo zvisongoreruwa ufedza mara zvitoteofera ikotodotoma ulivo wa mashudu mudumwaliwo wanga mashudu ya strong woman ozvibona ene ovaviwa sa muthu mumwe na mumwe achivaviwa ulima une atela ulima ulila une atela ulila oamba une atela oamba dzina la mudzimu kaliridiwe ndei hume ndeivuwe gloria yoi great sister notikana vana vamazvari wanga fanana nimoraro hauna chitu chinopira rushaka hauna chitu chinopira mwana wamiyaka fanana nimoraro mutupe emmanuel kojoisi inovavaya tungo samutumu vanhu noshuma ngamana namusino friends nepivakundi dzina ndina yesu rituwe ndiambe namuta uyu wa mcc vafuwi vavonala uri nga nda ha uranga phanda nimuya na uranga phanda nama dza vathu vanazvo vavonala uri vovona zvisiwa hana vachimutuku zvichidhena zvichibva ndingazvo vachitesesa uri kufumudza mutundemeni vatutera zvote hazvireruwi hazvireruwi vamba matsvelo nevari paritanzi wedzimbaro rikodzitira mbaro dzisongotamba rinduni ya mudzimu rina vana vamiyachokusavapesesi kavatondiwe ngamudzimu nachividzo chote varondiwe vachibva namusi vachitenda ufatutedziwe mishumo yazvanda zvavo ndituwe ndiambe namushanga notora chororo ratinowane zvangoonda uimana mutu musi vhudzisa uri ni tshika phanda we ndo ri mini vari keep on working kuti vaza vathusa va tshi swika vo swikaona vona vo swika phanda a vana vamba vo swika phanda a vatlumbani vamba vo swika phanda a vatlaulani vamba zenezo ze vamba arali va amukela vati vana va ndyangu wei nanikotenga usi namusi usi matheo ava vana va ndo ndyangu woyima phanda tisiblis ukai vudisa kudurwa ndiyaziva zvauri varwa naye hoyu vatisinani namutani vanga vatidyavona roba
Ok. Motivajami. Yamichiri.
Amen.